And then number of the sea shark. Patelan and Amadai, man. Very simple, I think, man. Yes. What do you think is part of the job?
My son's in Jama with the match that you are petty, man. So, the yellow and guarantee.
I'm quite. This is more. I'm Columbia, I'm going to go AK. I walk. Never in Palm, I'm Kuliran. There's one of my
team.
No, no man is wrong, my daughter. What's in Tinted End? Hey, where AK?
Kukhona nibandla lapha. Yeah, ikho. Sibhalina nami sawusika thula. Eh, niyabhlawa.
All right. Hey. Baba, shake you one.
Kala noma kini, indukile ngakithi, ekhomi sithi bithu mathalo ucishwa
yini. Hayi machita kambaja.
I'm going to go to the house.
Ya khuleka ngikhulumile namajitami yonke into iqondile. Akhuleka ngizokuthumela location ukuthi sihlangana nako kunini kanjani. Uyazi ukuthi idilise on mfethu. Ithuluzi aliphatha mfethu. Ya sohlangana khona bulletin knife la sohlangana khona. Ya uyazi vele sesiqinise ngkabi la mfethu. Hayi iqondile. Hey le ikhumbule chime asibona abangani yazo. Yeah, yeah. Yeah, I'm saying, I'm going to go to the house. I'm
going to go to the house. I'm going to
go to the house.
I'm going to go
to the house. Sasa bafithi zohlonisa lento bafithi ukuthi ubambile ngoba manje ashayene utwala
yakumini hayi aziwa
siphe siyangkanza izolo
siyilusha Try lava me.
Thank
Yo baby, ngiyapheka indebo ufuna kwisho.
No, uyazi ukuthi kukhona into engingayi-understand. Kunendawo kumele ngiyekuyo and futhi kuthiwa ngingaphathi ibhavu, angazi ukuthana nazo. Hhayi ukuthi ngamajitami ngizokwena enye igigi yamadayimani into kanje. Manje mekwenza ukuthi ngabe uyithemba le nhliziyo wazi ukuthi inhliziyo ngithanda kona. Kodayi.
So manje baby uthi mina ngibe sesimeni esinjani?
Hhayi wena kukhululeka, kodwa nethembile mina ngizobuza. Akulanga ngithemba ngayo. Yazi, ngalang jahe kukhulu, singambi ni majini.
Hey, mami, kumilofu. Yo, naba, laba, senyo sari ngamba na.
Uwe, baga! Yo!
Uchigwana!
Sambono!
I'm not going to be able to do it.
Eyo, pela tayi zingin patele is kataka esinga. Situngi eyo, eyo n pela ni zwi. Pela ni jo umgamami. Uya nazi awazu kipisi krip. Uya sanza uzi kipazo. Abambe. Pela sinta sema tandeni. Nam pela zingin lo ingam don zangi tau shobos. Au tugut. Eya pela ni zwi ba tipela la bafan. Baye mishini.
Uthetha ngabapha
abafana? Hayi bo guys ngiyidumbu nilimele. Bukani nile nibelana. Ngithi lapha yaba yoshunqutsela e.
How?
What about how? Yini?
You a house.
Where house? Yes.
Yes.
Ngikhathi ngizongathi bathenga bo 8 labantu kanti bathi juju endini bayolala. Eyo, kwamele nithi ukuthoni kuwe manje sohlela enyi plan ukuthi sike lapha ya
ushunqe kubile kuzibilishe.
Yo, ngiyeke lathi ayifuna le manje bathole bayibani.
Ngoba
lo wani?
Isijanuari guys.
Sebafethu, ayisishaye
ngesikhathi. Hayi yabo. Kunehlangano esimishini.